Hello in guys, today again ngiyasuka emakhaya eMdilova. Ngisigazi ngane ngikhaphe, is my first time doing a vlog guys. Sizihamba seThekwini. Ayeye. Uma wangasekhaya ke lo guys. So yeah, abangithathe ilontuza ivideo esikhathe side. Akusanga isikhathi sabe sesifikile emalikazi. Kanjalo nje imoto yahamba kudlala umusic omnandi. And into eyinkinga ukuthi ifona mizocima nomnini. Okay, sifanele singivale ividiyo. Okay, sifanele sisemarobothini sesiyela ngasesiphingo. Okay, it's fine. Kugcwele, kuyaphithizela kumnandi, dlala music omnandi nje. Okay guys, so I was not expecting enye into mhlampe engasho ngihlabezayo naye enzima noma yabo. Okay, it's fine njengoba nibona nje kuhle kuhle guys emhlabeni muhle unature guys. So okay, ngihambe ngize ngifike esiphingo guys. Uma ngifika esiphingo ngirequest i-Uber, nampela ubhuti wabantu angathathi isikhathi. Athi yazini sengile duze. Angithatha ubhuti wabantu nakho ngoba ubona nje ikhale phakathi eThekwini guys. Okay, it's not my first time here talking, but ngithe ngoba ngiyeThekwini ke kule game, let me try to do a vlog yabo guys, but angikwazi, but I'm trying. Okay, it's fine. Ngiyambona ke lana ngigqoke ibhluke lami elidabuke emadolweni namadolo amnyama guys. There is a problem about me guys, umzimba wami ulight but amadolo amnyama, but ke leyo yenye indaba yangelinye ilanga sobe siyixoxe. Okay, it's fine guys. Nayi-ke imoto yabhuti wabantu, yinhle wigezi le yinhle. Yo, akuzange sikhathi sabe sesifikile lade ngiyakhona fika. Wow, review yinhle, kuhle nje uyabona guys. Wow, kuhle usendawo. Okay, it's fine. Phinde futhi ngirequesteke sengiphindela emumva back, ngiphindela phingi sewubhuti abantu, ngicela ngiphindisele isiphingo. Then mengiphindisele isiphingo ubhuti wabantu, ngizobe sengithatha i-taxi ke engishona segalera, cause hayi ngilambile ke ma angikwazi mina ukuhlala ngayo igalera. Okay, it's fine. Igalera iyona mall engiyithandayo kunawo wonke. Okay, hayi ke ngibe sengigibelileke kulo driver lo we-Uber and uyazithithi. Excuse me. Okay, udriver ke angithathe ke sambe naye ke. One thing about lo driver lo, akaxoxi, uyabhora nje. Okay, it's fine. Vele ke ngiyazi axoxe nami, angimazi nawe, angazi yabo yonke lento. Okay, ngithazini kodwa ngibhorekele. Let me just take a video yabo guys. Okay, it's fine. Ngithatheke ividiyo cause lo mgaqo besengididekile nje ngampela ukuthi la kwenzakalani, cause umgaqo besihambe ngawo besingahambanga ngalo mgaqo lo, besihambe ngoma imgaqo. Yena-ke uphume ngaserenki leya eLontuzeni, uhambe ngasemathuneni. Okay, uthe uma ephuma lade siphuma khona wangahamba ngezansi yabo, wahamba ojika ngasedla ngasemathuneni, end up like hayibo kwenzakalani guys. Ngiyasabi Uber mina, ngifuna uqamanga, but-ke ngithatha isikhathi ngariska. So yeah, akuthanga isikhathi futhi angishiye esiphingo, ngabe ngisuke esiphingo ngashona egarela, nasegarela ngafika nakuse ngiyawokha-ke guys. Sengishona kade fix kuqala ngoba phela ngifuna ukuthi ngibe ngithole noma iskibhana noma ibhuluke guys, angikwazi ukuphindela emuva ngatholanga noma. Okay guys, ngafika ngathola nase iskibha sa-140 guys. Ukuthi akubonakali kahle-ke bengithi ngifuna nilondozela i-QR code. Akuthanga isikhathi ngabe ngithi ayibo, ngeke ake ngithi shwi kaloka-fortune ngasime ngiyobheka iy'khwama fortune cause ngidinga isikhwama guys. Okay, afica iy'khwama, kukhona iy'khwama engathi zegucci, ngathi cha sacela ukuya John Dory. Ngashona John Dory, ngabe ngishilo ukuthi ngilambile mina-ke nje shem, angiyincishi, angazi ukuthi yiphi inkinga yami nokuthanda ilontuza lokudla ama-seafood guys, nginenkinga, but-ke I think nizongisiza. Okay, ngashona John Dory guys-ke, imali bengenayo engana, niyayibona-ke iyona menu le ya John Dory. Ngafika yo, kwazi kwangikhalisa lokho. Okay, it's fine guys. Ngafika John Dory, ngahlala phansi ngisabheka ebhukwini ukuthi kahle kahle ngizothengani. Ngathi sesabantu, kanti kahle into zokuphuza kephi la? Ngathi sesabantu how zingemuva. Ngathi okay, it's fine. Angibheke izinto ekuzophuza kuqala, ngiye ngehlise nakho ukushisa nendlela ade ngiyihamba. Watsho ukuthi sabantu hayibo, uzofuna iphi into yokuphuza? Ngase nje ngicela ungenzi umoshido cause vele ngiyayazi. Hayi, ngayiphuzela wona guys umoshido, ngani ibona nje la iyodwa guys, ngayithathela ukuphumula nje, ngezwe ikhanda kungase liyarelaxa nje, kuba mnandi. Yathi okay, it's fine. Ngathi awunikeza ikudla kuye plate lapho, iplate lasesiphingo, iplate laselontuzeni lanjalo laserenki. Wanginesi sabantu ngathi lapho. Hawu, ngathi ngicela bandla ungisala usunginezi idizethi phela sisi, ngeke ngikwazi ukuthi ngidle ngingabe ngisayithola idizethi yabo. Wathi okay, it's fine, uyahluphana idizethi yakho. Wanginezi idizethi, ngasisho okay, it's fine, ngahamba kanjalo-ke. Kanti angiqedile ngathi ayibo, ngifuna ukuya Durban bo. hayi ngashona tepone sikuchule mtawethu ngalinda ngalinda benza kancane la kule stolo shem kodwa ke case fine ngabe sengithola tepone twami ngabe ngiphuma ke nkosame galera ngiyogibela ama tax aya ke phi ayesiphingo azophi esiphingo agibela ama tax ayem deliver yimi ke lo guys sengihleli ke lana ngisahleli ngezo indaba ezimnandi ukuthi iphasela yami selifikile eqhamaka kashini awema angijabule ngayo guys nisazongibona ngisazoba muhle sengifine.